Sanibonani bafundi, igama lami uThemba Nqimade. Namhlanje sizoqhubeka ngesifundo sokumultiply polynomials. Lo musho landela uthi abanye abantu basebenzisa i-foil strategy ukwenza isiqiniseko sokuthi ba-multiply wonke ama-terms akuso lesibalalesi. Bathi sebenzisa i-foil uku-multiply lesibalo esilandelayo, u-3x plus 2 no-5x minus 7. Mina angithandisisi ukusebenzisa, abakhulumi ngami bathi abanye abantu la. Mina ngoba ngimthandi u-foil. U-foil ke ngisumhlaziya kanjena. U-4f lo ka-foil umele first, u-o lo umele outer, bese siba no-i umele u-inner, sibe no-l umele last. Lokhu kusho ukuthi first uqala outer, outside ila angaphandle, then inside la ngaphakathi, then last la ugcina. Sibhalelana o 3x plus 2 no 5x minus 7. 5x minus 7 kuthela sisebenzise ifoil. Uma sisebenzisa ifoil ke sizoqala ngalawo oqala ke first so sisebenzisa o 3x times 5x. Bese bathi you multiply the outside terms. I'm outside terms wethu ngu 3x no minus 7. So 3x minus times minus 7. Bese bathi multiply the inside, kusho ukuthi siphindaphinda lawa angaphakathi. U-i yelona ka-foil isho ukuthi u-2 sometimes ngu 5x. So plus 2 times 5x. Bese bathi you multiply the last, kusho ukuthi simultiply lesi sekugcineni okungu 2 times u minus 7. Uma nje uma siqhubeka sithi 5x times 3 sithola u 15x squared. Sithi 3x times negative 7 sizoba no negative 21x. Bese sithi 2 times 5x siba no positive 10x. Tingshintshumbali positive 10x. Bese siba no 2 times negative 7 siba no negative 14. Uma siqhubeka ke si adda ama like terms wethu, sihlanganisa lezi ezifanayo, sizoba no 21x plus 10x. Shuthi ama orange ay 21 masisusa awu 10 isala ngawo 11x. Manje sizovele sehlise lezi njengoba zinjalo, ngoba zona azina ama like terms, no 14 samehlisa njengoba njalo minus 14x. Siqedile ke naye sesi simplifyile sisebenzisa u foil. Manje ke ngifuna ukuthi nginibonise ke ngale ndlela mina engizenza ngayo ke uma ngisebenzisa i distributive property. So bala 5x minus 7 sizothatha lo 5x minus 7 si multiply ngayo le term le laphakathi. Mangithi 5x minus 7 ngisho yonke le term lese bracketing, so sizosebenzisa yona uk multiply u 3x phinde si multiply ngayo u 2. Asiyenze ke bafundi ke so thi 3x 3x sayithatha le terms multiply ngayo isiba times 5x minus 7, bese siba no plus, siba plus 2x multiply by 5x minus 7. Ngithi ngithole umbala ohlaza 5x minus 7. Uma sizimultiply ke noma siziphindaphinda kuzoba 3x times 5x sizothola u 15x squared. Sithi 3x times negative 7 sithola u minus 21. Minus 21x sibe no 2 times 5x kuzoba no positive 10x plus 10x. Bese siba no 2 times negative 7 sizoba no negative 14. Yabona lokho okubonayo kuyafana ncamashi nalokho kungaphezulu. Uma uqhubeka uyisimplify le sibalo lesi sizokunika loku 15x squared minus 11x minus 14. Ngathemba ukuthi sithokoze isifundo sanamhlanje, sibonane futhi ngokuzayo.